You had one job. One job. Hayi bo, kanjani ngoba sengikunikezile omunye uhafu?
Sisi, angisebenza leyo ndlela manje. Unganankinga.
Oh, okay. Wait, ngathanda ukuthi siqedele into esesiqalile.
Ngilalele.
So, kusasa kuzobe kunomcimbi eNewtown. Lo muntu esimfunayo uzobe khona. Ilona ke ithuba lakho lelo ukuthi wenze umsebenzi. Oh, don't you worry about that. Sasa, you will be a very happy man. As long as when this princess so go to pretty see a camel. Kahle libhakete.